kunjalo ya kukuba makhi balwa eish ya kuri kubuiba balwela mabaka a bona so ri mo ri to thusa sila se yenza se master creator se pepen chocolate makhelwane ke gopela re do re re bere kopana le bona batla re botse re da o dia like re gona o e solve re gona o e lukisa bona makhiwa hao e a o tshwenya le wena ga o tshwenya ke makhiwa hao gopela re botse o re founele o re textele re ta gona o lukisetsa re bona re na ba reng se shaya se master se pepen chocolate se yenza ke masimple yoto ba thata re thakana le mathata o fopofopana le batho ba fopofopana le a tsebo re ba re motho ke motho ka batho ke motho ka baka la lena le batho ka baka la ka gore e tshile ga ganele le baagišane ko ga e kwa ke kgona go le thusa gomme tla bagolo a se ntlwa a se re teka ntlwa re tlile ka gwegwe re tsebo re nao batho ba ke ke mme le papa papa o le kaena a o nna le ka bothata so ntho ke nyako ikoise ke thoma ka lena ka gore letlhoo ya lapa molala o tata ka borago so lena ke rena mang papa waka
ke nna morena
mabitsela ana mo mmotong moletse so ke nyako kwešiša mo monna eso mosadi o ba lena o a ke lelwa le bona le lwesa ke moaišana lena before tsena ka rata ba baišane
a rena ka mo gae ka mo re right shuku le tsata di ka mo makhelwaneng
ka mo baishane
ka khelwane o nna le dinara tse ditedi ba ka tswa mo pa
aish so mo a ke dikinya go kusha from site ya na go message go grille from le o re le tharose tse o rena se ba kwa keng le lwela eng le na le bomaki
he na maki wa ka ke se o ntlwetjeng bana ba ka ba ka dira gana ka go bana ba ga ba ka kwa ga ira ke gore re re ne ke ba first class gore o tsamang senya lena pleketse ka moka bile ba re ke a loyana awa
so ka mogo bana ba gae ba na le o etela ka mo a lena e leja then le no o ja le bona
ya ka moka steme ngwana ka gore o a tsa ngwana shita bona dijomole o tlo di gopela e fela ke no mofa ka rija ele a re o loma ke mala neke ding fa pura re o jele ka gaka
so ka mogo ke nyako kwešiša tele le hata ka kwa motseng o le wa mae like tele no etela ka kwa lelebolele bona or what's happening
mo lapele ga nle gone nna ke sa ebile ke yakile le botho go betsha gore wa ntapiša moagišane ela a anya ke phedišanole ke batho ba ba go sokola ba lapiša
aowa se kala ebjalo mmeman like a kere batho ba re tshwanele le gona nna a setso dibosite ya bona a ke tse gore mang o rightokay a sore maybe le lwela lebota le haile before mathata ore a kere o gotsa baišane mo sometimes ba lwela ntlo ngwe e le gore bona ba teka story se sengwe ke nya go kwešiša ore tao di alae
nka re moagišane wa ka gale a mpretendela go tloga kwa morago ele o le ke bontšha gore o lwale nna le nna ka ga le botho gore ke kgaogane le tse dintšhi ee wone ke mosadi wa maemo a ke nyaka go tlhokentse ke tshenyanale
a mara le seka gotsa le ebjaka mofaueng ito ba o kare maybe lena le lwa le yena o lwa rena ke rena re tlile ka o thusa okay ke nya go kwešiša from site ya lena papa orena lena le bana ba bakae ka mogae ka mo
ka mogae ka mo rena le bana ba basupa
ba basupa
seven
e lwaile ya kore e lwaile pitšha e lwaile straight ya kore a o rena ka boso o na le ba bagolo ba e le gore ba gona mogae o na le ba bangwe ba e le goreng ba setse mogae ke nya go kwešiša perete re kgone gore re fitha ka kwa nna ke tsebe gore ko o bolela ke bolelela kae
go ne le bagolo ba e le gore ba gona ka mogae ka mogae one le re sete ka ba four
ka ba foursaetse so ke gopela re re ya ka motseng mola re se ka ya ka ntlo re ye ka pelo e tse di botse put down your like ešamoya fashe like moya o ye fashe re kgone go lokisa tabe e se nna le sesadi lea ke yakakaore moya o ya fashe at least pelo sepelaa re ye ka ntlo taba diwalo e re re ko o reka kwa lo tsena ko bakiri ko o rena bona ditaba di tsang baiwa e ba kgone gore thalosetsa le bona kgone o kwešiša se yetsa se ai master groat kore se ai pepenchokolate se yetsa ba ya taba dibjalo bafoetho like re tlile ka o lokisa se re teka o senya there's nothing wrong ya bona ka morago ba jola barebiwa etla re jake so bafoetho ga re tlile ka o lokisa a se re te o senya so ke gopela gore batsadi ba are you enough to add I believe you can have it ke tsaka gore le sala batho ba fasa le tsware go tsaka re nya go re mo police a tsaitse so re re tsene fuck us are you ready
Kokot.
A bile lo korle ga ke se se re tekan. La gritle fela ka hore thushe. O ishe moya fa.
Go fela ga matlwane we. A e go buche papa. Re le gore o rutlo o thushe. O thushe eng ka no santse o thushe diputjanyana tiri beng ka mo. Ke diputjanyana nna. Ke diputjanyana. O sa do ka re wa ntwele ke gore o ke ka ka. O sa mamba. Ma chile,
ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma chile, ma ch